Molweni, le yikhosi enezifundo ezilishumi ezingokuhlolwa kwencwadi zabantwana ehlelwe yiPuku Children's Literature Foundation. Yonobele!
Wamkelekile kwisifundo sesibini sekhosi yePuku yokuhlola incwadi. Isifundo sesibini sichaza kabanzi ngale khosi sikwakunika nomsetyenzana. Le khosi yeYouTube yohlolo lencwadi yahlulwe ziziqendu ezilishumi. IKHOSI eyenziwe ngobuso ngobuso yona ithatha iintsuku ezintathu ezisebenzisa kakhulu. Iinjongo zesifundo zolu hlelo lweYouTube kukuba emveni kwesifundo seshumi uya kukwazi okokuqala ukucacisa nokubandakanya ezona ndima zibalulekileyo zobuchule ngezenkcubeko kwinkqubo yakho yokuhlola incwadi. Okwesibini, ukucacisa amanqanaba okufunda, imeko ezahlukileyo zobunzima bamagama nokuxhaphaka kokusetyenziswa kwawo, uze ukwazi ukuthatha izigqibo ngamaqondo okufundeka kwemibhalo kubafundi ekujoliswe kubo. Okwesithathu, ukwenza isigxekoncomo okanye ukuhlola incwadi yabantwana enemifanekiso. Uthathe isigqibo ngezinto ezibalulekileyo kule ncwadi, ibali, okubalulwa ngedrama, ukusetyenziswa kwamagama, umongo webali ngokwalo, ubume bebali kwanemizobo, njalo njalo. Okwesine, ukuchonga nokwamkela ngeqhayiya nokuzingca ilizwi labo elililo, uze wenze izicwangciso, ukuvelisa nokuhlela ibali labo elibhalwe ngokukhethekileyo ngokwahlukileyo kwamanye. Okwesihlanu, ukugqibezela ubhalo lokuqala lencwadi yabantwana enemifanekiso okanye ushwankathelo oluluqilima nolucacisiweyo lencwadi yabo enezahluko. Izifundo zokuqala ezithathu eziquka esi zikuchazela ngemvelaphi yePuku olucweyo nolwazi olunzulu ngokubaleka kokubhalwa kwencwadi zabantwana abantsundu ngelwimi zabo zemveli. Kukwakho nezifundo ezibini ezikunceda ukuba ucinge ngenkqubo yokuhlola incwadi. Izifundo ezihlanu zokugqibela nezingondoqo zifundise ngokuhlola kwencwadi. Ezi zifundo zilula ukuziqonda yaye siyathemba ukuba uya kuzonwabela. Nabani na angaba nguye umhloli wencwadi yophuma izandla. Masiqale ke ngomsetyenzana ofuziselwe kwilizwe esiphila kulo. Ulula kanjalo nje, ithi xa kancinane uthathe into yokubhala ukuze ungayilibali imiyalelo nemibuzo. Yenza ngathi ungumntwana, okweminyaka nokuba mingaphi na. Ungena kwivenkile yencwadi ekufutshane nakowenu, okanye ivenkile ethengisa incwadi esele zisetyenzisiwe, okanye ithala lencwadi elisesikolweni, okanye ithala lencwadi likawonke-wonke ekuhlaleni. Kungenjalo xa ungakwazi ukuya kuzo zonke ezi zikhanganyiweyo, ngena kwivenkile yencwadi ekwi-intanethi. Nangona usenongakwazi ukwenza zonke ezi zinto zikuyo, kodwa ke iya kuba luncedo kuwe. Khangela, ukhethe nokuba yiphi na incwadi engolwimi lesiNgesi okanye isiBhulu. Khangela ke ngoku incwadi engalo naluphi na ulwimi lesiNtu. Ugqibile. Ngeli xesha ukule venkile okanye ithala lencwadi, nkquna xa sele ubuyela ekhaya, khawucinge ngeziganeko zolusuku. Bhala phantsi konke okuqaphele ngengqiqo yobuntwana, kwanendlela oziqaphele ngayo okumntu omdala, utitshala, umntu othatha izigqibo, okanye itshantliziyo eliwulilo. Cingisisa ngezinye zezi zinto zilandelayo. Uthathe ixesha elingakanani ukuze ufumane incwadi yesiNgesi okanye yesiBhulu. Uthathe ixesha elingakanani ukuze ufumane incwadi engolwimi lwesiNtu. Ubuninzi bencwadi bezingoluphi ulwimi? Kwezi lwimi zahlukileyo bezikhona na incwadi zabantwana abakwiminyaka yonke okanye ibize zabakwiminyaka ethile? Khawucinge ke ngeencwadi zelwimi zesiNtu, ezesiNgesi kwanezesiBhulu kumanqwanqwa ezibekwa kuwo. Bezindawoni ezincwadi? Bekukho izihloko ezininzi onokukhetha kuzo incwadi? bezibhalwe ngababhali abaninzi abohlukileyo. Ingaba ubuninzi bezizwe sintu bebubhalwe ngolwimi lesintu okanye beziye zaguqulelwa ukusuka kwisiNgesi okanye isiBhulu. Bekulula kangakanani na ukufumana iincwadi zabantwana? Ingaba umntwana benokufikelela lula kuzo? Ukuba ubungumntu okhubazekileyo ngokomzimba, bekuza kuba lula okanye kube mnandi ukufumana ezi ncwadi? Ingaba le yindawo umntwana angathi onwabe kuyo? Bezikhona indawo onokuhlala phantsi kuzo uphendle lula kwezi ncwadi? Bezanele ezi ndawo? Bekuhlaleka ngokukhululeka kuzo? Kweli thala lencwadi okanye levenkile ibikhona imfudumalo ekwenza uzive ukhululekile. Uye waziva omkelekile, ubuziva ukwindawo eyeyakho, umntwana yena ubuya kuziva njani na apha? Ukuba unakho, nceda ubikele umnini ivenkile okanye umphathi wethala lencwadi ngezi zimvo zakho. Ungambhalela incwadi okanye umyalezo we-imeyili okanye uye kuye ngobuqu. Xa unakho, mnike ingcebiso ngezo ndawana zifuna ukuphuculwa nokutshintshwa. Njengokuba kubalulekile ukuqinisekisa ukuba abantwana baneencwadi ezininzi abakhetha kuzo, uhlolo lencwadi lubalulekile kakhulu. Lusisixhobo sokuqinisekisa ukuba bafumana iincwadi ezikumgangatho ophakamileyo. Enkosi.
Enkosi ngokubukela esi sifundo nangomdla wakho ukuba ngumhloli wencwadi zabantwana bethu. Fumana inkcukacha ngokunxibelelana nePuku Children's Literature Foundation apha reviews@puku.co.za okanye usitsalele umnxeba ku +27 67 178 1321 ngamaxesha aqhelekileyo oshishino. UMzantsi Afrika ungaphambili ngeyure kwixesha le-GMT.